Namhla sizokuzama ukuchonga onxantathu abafanayo. Ngamanye amagama sizojonga i-similar triangles. Ukujonga i-similar triangles sizoqala ngale triangle yethu yokuqala okanye inxantathu yethu yokuqala. Siyambona ukuba le triangle ingu ACE. Kukho i-triangle encinci ngaphakathi kwayo engu BDC. UBDC ke no ACE siyabona ba zombini zidityani zine angle engu C pha ekoneni emhlophe. Into ethetha ukuthi ukuchonga sesiyibona uba i-congruent. Futhi siyabona sinenye ii-angles ezimbini okanye ikona ezimbini, ikona ephaya ku-A nekona ephana ku-B. Ezi angles sithi zi-congruent okanye zilingana ncikhwa ngenxa yantoni, ngoba siyabona le migca mibini u-AE no-BD i-parallel ngamanye amagama soze idibane. Into ethetha ukuthi izosinika ii-corresponding angles ngenxa yoba inqunyula yi-transversal line AC. Ngoku ithi ke loo nto sizifumene angles ezizo u-AA ozobangela sikwazi uchonga i-similarity kwezi triangles zimbini, sitsho sikwazi ukuthi u-triangle ACE usimilar ku-triangle BCD. Siyabona ke loo nto. Sitshilo mos sathi u-triangle ACE usimilar ku-triangle BCD. Masidlulele ke komnye umzekelo. Lena i-triangle siyabona sinikwe amacala athile kwaye lo mgca unqumla phakathi kule triangle u-XZ asinotsho uba u-parallel ku-ST ngoba asixelelwanga. Ngoku ke asizukwazi ufumana i-corresponding angles. Into esinoyenza apha ayifani nale yabe siyenze kulaa triangle yethu yokuqala ngenxa yepha besixelela uba elaa migca ayisoze idibane ngamanye amagama i-parallel. Apha sizosebenzisa uzama ukusebenzisa u-side angle side ngoba siyabona sine-angle yethu engu-angle X. Le angle ikhona kuzo zombini ezi triangles zethu, u-triangle SXT no-triangle YXZ. Ithi ke loo nto siyifumene i-angle yethu yokuqala okanye ikona elinganayo kuzo zombini ezi triangles. Into elandelayo, funeke ke ngoku amacala axhake le angle yethu funeke abe nee-ratios ezifanayo p kuzo zombini ezi triangles zethu. Sizoqala ngeli cala lifitshane ke u-xy. Xa sizokuthini sizokhathuleyitha intoni i-ratio okanye sizobala i-ratio. Siyayibona icala elincifitshane kule triangle incinci ngu-xy, icala elifitshane kule triangle inkulu ngu-xt. Ngoku sizotsho sithi sifuna i-ratio ephakathi ko-xy no-xt. Funeke le ratio iphakathi ko-xy no-xt ilingane ne-ratio ephakathi kwamanye amacala okanye elinye icala elilide lezi triangles zethu. Into ethetha ukuthi funeke ilingane ne-ratio ephakathi ko-xz kunye no-xs ngoba kaloku u-xz licala elide kule triangle yethu incinci kwaye yena u-xs licala elide kule triangle yethu inkulu. Ngoku ke sithe kaloku ukuze sibone i-similarity funeke i-ratio zethu zithini zilingane zantoni zala macala kuzo zombini ezi triangles. Into ethetha ukuthi ke ngoku u-xy simbonile ukuba ngubani no-xt sibaxelela amanani azo, sizokwazi ke ngoku ukufumana ntoni i-similarity. U-xy ngu-2, u-xt yena siyambona ukuba ngu-4, u-xz ngu-3 kwaye yena u-xs siyambona umgca wethu ngu-xs omde phaya siyambona engubani engu-6. Into esizoyenza ke ngoku sizokhathuleyitha i-ratios phakathi kwala macala. Siyabona u-2 umahlulahlule ngo-4 ukunika bani, ukunika u-1 umahlule ngu-2 ukunika i-half, nokwaye kunye no-3 umahlule ngo-6 naye ukunika i-half. Into ethetha ukuthi ke ngoku as ratio that is yalinga na singakwazi ukuthi as triangles zimpini zisimila kusigxile kulanto yethu ithi side angle side kulangcebiso okanye la posticulate yethu besize naye ngoku i-posticulate yethu iyasixelela engu-side angle side ngenxa yoba siyabona i-ratio zethu ziyafana zamacala amabini kwaye kukho ne-corresponding angle e-congruent singakwazi ukuthi u-triangle x y z u-similar funeke ke siyibhale kakuhle le nto uba siyibhale ngalaa ndlela siyibhale ngayo kwi-triangle yethu yokuqala uba siqale ngecala elifutshane nangapha siqale ngecala elifutshane ngoku sizotsho sithi u-triangle x y z usimilar ku-triangle x t s siyabona ke ngoku siyifumene leyo ngoku sigqithela kunxantathu okanye kwi-triangle elandelayo apha siyabona asixelelwanga nto ngamacala asinikwanga manani amacala ethu kwaye inye into esiyixeleleyo uba yi-right angled triangle lena kodwa asinotsho ukuba lamgca uhlanqo asinotsho uba lo mgca uhlanqo ayophaa ku-b asinike enye i-right triangle inye into esiyixeleleyo uba u-cd siyambona uyafana no-AD kodwa loo nto ayinanto yokwenza na-similarity into ethetha ukuthi akho angle okanye akho kona siyixeleleyo ezimbini esinokwazi uzisifumana sixelele ikona yanye kuphela kwaye namacala ethu asikwazi ukuthi side angle side ngoba asazi nto ngamacala ethu ukuba besixelele icala elinye ngekubhetele ngoku siyabona uba akho similarity phakathi kuka-triangle ABD no-CBD ngoku sizogqithela kwezi ke ngoku ii-triangles zimbini apha ezantsi zona zohlukanisiwe siyabona apha asixelelwanga nto nga-corresponding angles ngamanye amagama ngakona zethu inye into esiyixeleleyo kumetwa kwantoni kwamacala ethu into ethetha ukuthi sizosebenzisa amacala ukujonga uba ezi triangles zisimilar sizofuna ke ngoku ukwazi i-ratio qala yecala lethu elifitshane engubani engu-3 ephakathi ko-3 no-9√3 siye kwelinye icala elifutshane kodwa elide kuneli lifutshane sigqibo libhala sifumane bani u-3√3 umahlule ngabani ngo-27 ngoba licala eliphakathi ngobude siye ke ngoku yabona siwafumene ke ngoku i-ratio zamacala ethu amabini siye ke ngoku kwi-ratio yokugqibela yelona cala lide into ethetha ukuthi u-6 umahlulehlule ngabani ngo-8 xebe 18√3 ke ngoku funeke sibale ukuba ziyalingana na ngenene na ezi ratios siyabona u-1 xebe u-3 umahlulehlule ngo-3 ufumana u-1 u-9 umahlulahlule ngo-3 ufumana u-3 siye kwayi-ratio yethu yesibini u-2 umahlulahlule ngo-3 ufumana u-1 u-3 umahlulahlule ngoxebe u-27 umahlulahlule ngo-3 ufumana u-9 sigqithele ke ngoku kwenye i-triangle nangona lo-9 angasinika ingxaki kodwa sayibona mva sizawubona sino-6 umahlulahlule ngo-6 ufumana u-1 sibe no-18 umahlulahlule ngo-6 ufumana u-3 ngoku ke into esinoyenza apha ukucacelwa gca funeke si-rationalize ezi fractions zethu ukurationaliza ke kukuthini kukususa i-square root kunani phantsi wethu xa sisuse i-square root kuzoba lula ke ngoku ukubona uba ezi ratios zethu ziyafana kwisini na masitsho sisenze kwi-fraction yethu sizophindaphinda ngo-√3 over√3 loo nto izosinika bani u-√3 umphindaphinde ngo-1 ukunika u-√3 u-√3 umphindaphinde ngo-√3 ukunika u-3 u-3 umphindaphinde ngo-3 ukunika u-9 siyabona ke ngoku uba sino-√3 umahlulahlule ngabani ngo-9 into ethetha ukuthi la fraction yethu okanye la esa stringa tase tuso kala siya fana na lena I fraction. Inte tetu kuti zonke ez ratio ziziteni ziyalinga na zontatu. Itik elonto zonta zombini ez triangles zisimila. Sicho sizo kwa sela kwintoni kula posticulate yetu. Okanye kula ngambiso yetu yoku bona I triangles ez zisimila. Uside, side, side. Masicho sipalake. Ukuba sizoyibhala njani impendulo yethu sizawuthi u-triangle E masiqale ngenye masithi lena ke ingapha ngasekhohlo u-triangle EF masiqale ngenye ngexesha singazohlulahluli simane siyobhala masithi u-triangle EFG usimila siyibhale kwangalandlela siyibhale ngayo le yokuqala uba besiqale ngecala elifutshane siqale ngecala elifutshane apha into ethetha ukuthi sizawuthi u-triangle EFG usimila ku-triangle bani HI sitsho sigqibele ngabani ke ngoku ngoJ ngoba uJ ke ngoku liqala lethu lokugqibela eli litheni lide ngoku sithi u-triangle EFG usimila ku-triangle HIJ into thetha ukuthi ezi triangles zimbini zisimila sigxile kulaa ngcebiso ithi side 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 ngenxa yento yoba ii-ratios zamacala ethu omathathu zitheni ziyalingana ukugqithela kumzekelo olandelayo ezi triangles zimbini apha siyayibona into esiyinikiweyo ukuba siyinikiwe ikona kwathiwa zi-congruent okanye ziyalingana ncwakha kwezi triangles zimbini kodwa ke funeke siqaphele ukuba ezi angles zethu azimanga ndaweni nye kaloku khumbula into ebalulekileyo kufuneke ezi angles okanye ezi kona kuthiwa zilingana ncwakha zibe ndaweni nye ngoba sithi zi-corresponding angles funeke le angle siyinikiweyo ixhakwe ngalama nani siwanikiweyo apha siyabona uba le triangle kule triangle lena ilapha ngasento ngasekhohlo la 5 uba ebephaa ngakwelachokoze ebezoxhaka intoni la angle siyinikiweyo sitsho sikwazi ke ngoku ukuthi u-triangle KLM usimila ku-triangle NOP kodwa ngoku asikwazi ukutsho ngoba la 5 akamanga endaweni elungileyo enkosi.